te loto mau, ko he whenua e loto I te namo ātahu, I te aloalo te kīlewa. Ko te aumanga ko he māpōponga, pa ko he whakalāpotpotonga a taulelea te whenua. Mai nā taulelea mā te tua, ke pā ki te taulelea talavou.
Ko te uinga o te tautai, e lua I ai tūkaenga tautai. Tautai, ma te tautai o te muli vaka.
Ai pehe e uinga ki te whenua kumukumono. Te whenua na ola mai e kātou. Ko te pehe, he pehe a te loa matua e ngō ki a Melania.
Papa, tell me, what do you miss most about Nukunanu?
Ko te olanga I Nukunanu, he olanga hai ngō hui e mkuia hui a.
Malani, tōku ingo ko Nau Tawite, ko au hea hahune o Tuhalama Vanessa Tawite, and I'm the oldest granddaughter of Hililo and Onolina Gabrielle.
O na ui ngā, na piki māo, elo, te aloha ki nā tina. Aloha ki ona tua hui ne, o iu.
Aloni, my name is Delcia Pereira. My parents are Daisy Pereira and Kamuka Kamuka Anai.
Ko papa na hakahino mai ki te ki mātou malele.
I know it made her happy that I could share my knowledge and the meaning of my name.
Maloni, my name is Kainaki Lemihio. My parents are Julie Lemihio and Junior Cameron.
E mihi nā mea e hoi, nā ahotakitahi e hoi, au mea e hoi Tokelau. Ko kinei e hanohano ka pālangi ko Tokelau e haka Tokelau I taini.
Maloni, ko tōku ingoa ko Toniano Perez and Eliko. Ko ku matua ku melehe te mupio. And I'm the only grandson of Luhiano and Juliana Perez.
E ako te hui hui ki tamaiti o wae. Huia huia lahi nā te ine oi. Hui nā pale lūma.